Ewurade yi wọn di kyerɛ wo ma. Maa wo ewu sɛ wo yɛ onyamea wo tia. Maa nsɛnkyerɛ ni di yɛ mpa wo yɛ ti. Maa wo ewu sɛ wo yɛ onyamea wo tia. Maa nsɛnkyerɛ ni di yɛ mpa wo yɛ ti.
Yes.
nuji di moy asatra ni bedi wati o yesu ebra ya pun satra ni hundu mi asatra ni ya wodi ya asatra ni ya wodi ya Yesu dina ya bosu Hamwa mwa dina ya bosu Yebesa Osabia vajina re Umanu chidibo Satra ni vedi wati o
Yesu dina
Such a liberty, what
you do?
So, what would you do? As such a
Yeah.
Jesus Christ. And that is right. Thank you. Yeah, yeah. La, la, la. I feed you, my homie. I feed you, my homie. My homie. My homie. Emmanuel. Emmanuel. When you're my